Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Mr Red TV sengiphinde ngabuya ke ifuna indaba esematheni indaba ke nje itrendayo sohlala nami ngikuzele nazo. Namuhla ngiphethe kudaba oluthinta owaye yinkosi yamajaji khona ke la eSouth Africa uChief Justice Mogoeng Mogoeng naye ke lapha umnumzane uJacob Zuma. Isematheni ke indaba ithinta uformer Chief Justice uMogoeng Mogoeng lapha einkundleni zokuxhumana njengoba ke abalandeli bomkhonto wesizwe bafuna ukuthi ke ebe umongameli womkhonto wesizwe. Lokhu kuza emva kokuba inkantolo yomthetho sisekelo imchithe lapha umnumzane Jacob Zuma. So abalandeli bomkhonto wesizwe lapha einkundleni zokuxhumana bafuna ukuthi ke uformer Chief Justice uMogoeng Mogoeng ebe ngomunye ke wabantu abazomela umkhonto wesizwe lapha ePhalamende. So isizathu ke senzeke lapha abalandeli bomkhonto wesizwe befuneke lapha umnumzane uMogoeng Mogoeng ukuthi ke bamele ePhalamende ingenxa ukuthi ke umnumzane uJacob Zuma wayevezile before ukuthi ke abantu abazoba ngabaholi lapha kumkhonto wesizwe abazobe belapha kwi-National Executive Committee ngeke bengene ePhalamende. Naye umnumzane uJacob Zuma ibeke isimchitha lapha enkantolo yomthetho sisekelo so ngeke bekhona ke lapha ePhalamende. Enye into ke futhi enza abalandeli bomkhonto wesizwe befuneke lapha umnumzane uMogoeng Mogoeng kune video ke lapha esinesikhashana yakhe ke uMogoeng esuke ekhuluma khona ke nabezindaba uyaveza ke lapha ukuthi ke yena uzoba upresident wakulelizwe lase South Africa and uyasho lapha ukuthi ke naye akazi kanjani kodwa kuyoba umusa kaNkuluNkulu. Waphinde waveza ke futhi ukuthi uyoba upresident engakhankasanga engenzanga lutho kodwa khona uzo bawu president. So abalandeli ke bomkhonto wesizwe babeke sebefuna yena ke lapha u Mr Mogoeng Mogoeng ukuba ke yomela umkhonto wesizwe lapha eParliament so that kuzoba izo ukuthi ke beshintshe imithetho benze ngalendlela abafuna ukwenza ngayo. Abanye ke basho khona ukuthi ke umnumzane uJacob Zuma kade ke lento ayihlela uMogoeng Mogoeng uyena ke upresident womkhonto wesizwe. Sinjalo ke mbukeli izona ke lizade ngiphathele zona ezithrendayo ungakhomenta ke lapho ezantsi ungitshela ukuthi ke wena ucabangani ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.